Kufinyo mu jangal ñax mi moko mom dox mi moko mom daf ko don li xarila li bayila nagam yaangi al bangi baqi mamam pullo ardo Kufinyo mu jangal ñax mi moko mom dox mi moko mom li xarila li bayila nagam yaangi Yeah,